o tshwana le blood pressure, ga tla nne o ga tsoga.